Ne jogo mosebedo kaneno gigo duto mwaketo e mbui, wagoyo erokamano maduong' ahinya ne jok mantiere Nairobi, joma nitiere Mombasa, joma nitiere Kisumu, kata joma nitiere Dala, kaachiel kod joma nitiere bende loka, wagoyo erokamano ahinya. Wadhi mana wawachonu ni dhi mana mbele gi subscribe. Odiochieng' ma kawuono nyikwa Ramogi wantiere kumoro. Wantiere kumoro mokadhi wacho ni nyinge ni wantiere kanyo, lakini arado gi onagi matiyo matek e city kae. To mana kaka ing'eyo nyikwa Ramogi ni onagi gin jogo manigi talanta mopogore opogore, kendo gin jogo eko matiyo matek, gin jogo manigi mich mopogore opogore. Ka giwacho ni odwa ni mondo mi olos gimoro to losore maber, onagi komako ni loso kom to losore maber, komako noloso gari to losore maber. To kendo gi tije moko mag lwedo, ing'eyo maber ni wan makata jok manioko gieki ong'eyo ni wan emwaloso gik moko maber. Koro kawuono nyikwa Ramogi, antiere kumoro kendo antiere gi kijana moro matiyo matek kabisa e town kae. Adwa ni mar mondo mi owach mana nyinge, onyisa ni oa kanye, to kosenyisa ni oa kanye, then wadhi ng'eyo ni to ang'o gini motimo machiegni baba.
Okay.
Eh.
Nyinga iluongo ni Fredo Chieng. An wuod Karachuonyo.
Iwuod Karachuonyo?
Yeah.
Manyiso ni in wuod Omabei.
Wuod Omabei County.
Ero kamano Fred. Koro idhi mana mia sauti ni mana matin tu. Kikiluor.
Ero
kamano Fred. Eh?
Yes.
Yes. To koro nibiro Nairobi kae ndalo mane in?
Okay, Nairobi ka nabire 206.
206?
Yeah.
Emi wuok dale wach nya?
Wuok dala.
Andalo ula?
Yeah.
Ibiro Nairobi?
Ibiro Nairobi.
Ero kamano baba?
Yes.
To ka nibiro Nairobi to nibiro ki ya dala kingeyo tich makori tiyo sani ni, koso ipuonjori tich ka, koso nobedo nade?
Okay, ka na dala, ne okange ni mai tich madhi tiyo. Ne abiro kono wadag ibrona. Koro ka nachopo to kela monda puonjra tich. To naneno ni puonjruok tich monda ng'e gi tij lweta ber moloyo manga manga kaka ing'e ni ojende sani piny tek.
Mana diere
ojende donje gi mopogore opogore. Koro naneno ni tijni nyalo konya.
Onyalo konyi?
Yes.
Manyiso ni ma tich misebedo kitiyo bang' ndalo maromo nade?
Asetiye sani higa koro apar.
Higni apar?
Ya, katiye.
Kiloso mana jiko?
Ya, gi sanduk.
Kiloso sanduk?
Loso gata.
Ya, iloso gata?
Ya, ni sanduk buwa loso ka boxes, metal school boxes.
Aha.
Dalo manipindo this school ka for months dock.
Okay.
Gibiro ka. Gibiro product kwa se loso maber.
Okay.
Koro jiko be ndalo makoyo ngich. Jiko mag tedo. Iyudo ka.
Koro chiro mar gigi baba, chiro chalo nade? Chiro chalo nade mar gigi?
Chiro kanye ma challenges nitie. Nikech iyudo ka biashara seche moko tek. Ayudo joma nyalo jitolea, manyalo advertise nwa mwandu wa gibe, iyudo ka seche moko tek. Koro wakwayo ga kwaya jomoko, at least joma nyalo majamani mawil mondo advertise nwa mwandu mondo wayud chiro.
Okay.
Yes.
Mano ber kabisa, lakini dieri mani kende inyalo wacho ni tijini to sekonyi?
Yeah, tijini machake kata ka nepoka kendo.
Manyiso ni kendo gi tijini?
Kendo gi tijini.
Inyombo gi tijini?
Sani an gi nyithindo gidhi school. Aneno ka tijini okotera marach ahinya.
Okay.
Yes.
So gima daher mar mondo mi maybe inyiso ojende, nikech ng'eni neno wa gi jok mopogore opogore.
Yeah.
Ineno ka sani ojende ok gidwa ni mondo mi giti tich. Kijana neno ni kok en tij ofis,
yes,
to tijno ok onyal tiyo. En ang'o madier mar mondo mi inyis kijende machalo kono?
Okay, kono anyalo nyiso ojende ni kik giyier tich. Nikech sani inyalo somo. Samoro gimisomo no, ok iyudo tich.
Ok iyudo tich.
Koro sami yue mta kucho, bro, chiemo bidwaro.
Chiemo bidwaro.
Chuno ni nyake kwal.
Yes.
Koro ojana tich monyalo somo man lwete. Tije ng'en, sani kata tije magedo gi, yudo ka ng'ato somo tij stima. Yo somo tije mopogore opogore.
Kamano baba.
Koro sami dhi somo tich, en tich minyalo tiyo, iyude giminyalo chan. Maloyo bedo idol, bro, keti gi.
Gi weche moko mang'eny e dala.
Onge gik mobro konyi.
Ero kamano. Koro wadwa mondo mi wabi wang'iane gik mine ni loso maber gi.
Yeah.
Wadwa ng'iane ni to gin pesa di adi, gin size mane mar mondo mi wane.
Yeah.
Ka wanyalo mana biro koni matin baba.
Yeah.
Mondo mi wang'iane. Koro kaka mae.
Product wan go ka. Kaka jiko wan gi sizes.
Sizes mopogore opogore.
Nitiere size matin, maluongo ni size 10.
Size 10?
Kato nitiere kaka macha cha. Mambele kanyo, and then size 11. Koro size 10, wawuso ka customer biro, wawuse at 300.
300?
Yes. Kato nitiere size 11 mm-hmm. wauso 350 kato nitie size 12 uh-huh. kaka kuruma wauso 450 kato nitie size 13 kaka machacha
size 13 uh-huh.
Mano wauso siling 100 alafu nitie kaka kuruma wauso 1200 yes
ai ya wanejo madwa tedo ya wagigi bechgi ni piny kendo bechgi ber kabisa ma ngamok dwa ni mondo ingeni gas seje moko nyalo goyi noma
nyalo rumo
mane ngeni ya gima jio kongeyo
yes.
Ni gas nyalo goyi noma seje moko
wanyaka gima dongo magotele
magi koro magotele
koro jo tende madongo bibiro gikao mwanduka gibe gishugulika go
Ai, do koro kor sanduku koni be.
Kor sanduku.
Aneno karaya be.
Karaya be nitie.
Karaya be nitie ka.
Koro sanduku kwan go ka. Kaka ma e. En mar keto lewni.
Ma mar lewni.
Koro ma e ko uso ni go. Ko uso ni go siling 4000.
Ma 4000.
To ma piny ni. Ko uso ni siling 7,500. Ya. Ko gin quality ma ber mutege. So, king your size ni.
Mama school.
Koro ndalo ma nyithindo dhi school
for
one. Gibiro to gikao product wa. So, gikonyore go tero nyithindo school. Yes.
Koro ka uloso mana jiko, gi sanduku, to gi nini mar tedo.
Karaya
mar tedo.
Aya, gatas magot.
Gi gata marot.
Gatas magot go bwaloso. Tie joma ndalo ma musimu ma fourth
week.
Gibiro kato gi
ginyalo harvest go koth
ya
kamano
yes
mana kaka ineno winjo nero nyikwara moga juang owadwa ni jaoma bay ilungo ni fred oloso jiko kendo jiko ge kod nengo gi oyweyo oloso jiko to oloso sanduku bay ineno ka to oloso karaya bende ni kacha chande to oloso nyaka ilungo ni gata donge oloso nyaka gutters mag harvest pi joma dak dalo ngeyo joma nitiere Nairobi kata mana Mombasa gin gi domo se lost chuth donge koro agoni ero kamano maduong' ahinya wadwa kuom yie wuoyo kodwa rwako waka wagoni ero kamano maduong' sana koro nitiere jowinjo moko mawajini yawa odwaro kata mana jiko odwaro kata mana sanduku odwaro kata mana karaya aya seje moko gedo kata mana dala ingeni jolube sani gedo kata kamulu kuonde gi iwinjo to koro doer ma owacho ni to koro hii ni yudi kanye to namba mane madong yudi godo
ani yuda Nairobi ka ani Kibera ka
intie Kibera ka
chiro mar Toy Market
Toy Market Kibera Toy Market
Kibera Toy Market koro namba manyalo yudorago 0724-94-46-04
Ibo tero kumora mora ma customer dware.
Mana bro, abro deliver kumora mora mo dware mwande.
Sawa baba. Yeah. Agwero kamano.
Okay, amba duko ero kamano.
Sawa.